Kulaphula umhlobo nana FM ngelixesha ke thina ke si ngena kwinqaku lethu olithanda kakhulu iWesBank How To. Namhlanje ke sincokola ngokulawula ityala nokubhekisa izikhalazo zakho kwabaphezulu. Ngaba ke busazi na ukuba ngaphezu kwezigidi ezilishumi elinesithoba zabemi baseMzantsi Afrika baya bafumana imali-mboleko abo bantu. Ubusazi na kwezi zigidi ke ezilishumi elinesithoba ngabantu abazizigidi ezilishumi elinanye abanzinyelwa kukuhlawula imali-mboleko. Yabanzimela le nto, loo nto ichaza into yoba le nto ingantla kancinci kwe-50% yabantu abanee-loans eMzantsi Afrika. Kwinkqubo yethu ke ethi hashtag WesBank How To namhlanje sincokola noSimphiwe Kangona uvela WesBank uza kusinika ke amacebiso ngendlela yokulawula amatyala nangendlela esinokubhekisa ngayo izikhalazo kwabaphezulu ukuze ke ibhanki yazi ukuba izinto azikhe ntle apha kuwe ngendlela obucinga ngayo. Uba ngaba unombuzo ke ngokunceda uxhome kwikhasi lethu elithi WesBank Asset Fund Management kwikhasi likaFacebook okanye uthumele ngoTwitter kusimphiwe na kwiqela lakhe sebenzisa uhashtag WesBank How To xa unombuzo. Masikwamkele ke Spike Simphiwe Kangona thina kumhlobo kusasa nje. Molo Simphiwe.
Ngosi bhotiza ndibulise kuwe ndibulise kwi-BE scheme nakuba bonke abaphulaphuli bomhlobo wenene.
Khawusixelele indlela abaphulaphuli bethu abanokulawula ngayo kakuhle amatyala abo nokuba bangaweli kwezigidi zingahlawuliyo besithetha ngazo.
Ngosi tshawe, tshawe ilula le nto iqala ngokucelela umdlalo wokuba nempilo ntle yezimali. Ukuba sempilweni ke ngokwezimali kumele kufane nokusebenzela ukuba sempilweni ngokwasemzimbeni. Kufuneka ke ukusebenzele suku ngalunye de ubone iziphumo ezingcumisayo. Umphumo ke kule meko ke kuza kuba kukuba nengxelo entle yamatyala namanqaku amahle amatyala. Umgangatho ke wokucebela kwakho umdlalo wezimali uchaphazela ngqo umgangatho wempilo yakho nesimo sakho sempilo sezimali. Ngoko xa sithetha ngolawulo lwamatyala sithetha ngokuqinisekisa ukuba uchitha imali engakanani cebo. Loo nto ke ithetha ukuba akukho nto zishiywa zijinga okanye amabona ndenzile. Uceba ke ndithetha ngokwenza ibhajethi uze uqiniseke ukuba akudluli kuyo nangemdaka ipeni. Xa ufaka isicelo sesikweliti simele siphucule ubomi bakho mdingi kungekho ukuba sikubisele umva. Ngoko ke musa ukufaka izicelo zamatyala ukuya kwiiholide ezixabisa kakhulu nokuthenga oni noni ngaphambi kokungxamela ke ukufaka isicelo semali-mboleko. Qiniseka ukuba uza kufikelela kwizazenge zohlawula elo tyala qho ngenyanga.
Spike, ndakucela kule ndawo ukuyo mhlawumbi ukhe ume uzinze nje inethiwekhi yakho ingasiphazamisi kusasa nje. Watsho kwavokotheka ke kambe ngoko ke ulawula amatyala ethu kuthetha ukulawula ibhajethi. Ndiyazi ukuba sikhe sathetha ngamacebo okwenza ibhajethi ngaphambili pha kodwa ke ngoku kukho oodadewethu nabantakwethu bona ke batshona bevela ke nangokwenwele batshone kakhulu. Masicele ke Spike usibethele komofu ngendlela yokubhajetha.
Inkosi Mdange. Njengokuba sifundile kwezinyanga zine zidluleyo, into yokuqala umele uyijonge kwibhajethi yakho yile. Cinga ngemali ogoduka nayo kumvuzo wakho uze uthabathe kuyo onke amatyala enyanga. Zazi ke ngoku ukuba usalelwe yimalini ukuze uyichithele emotweni yakho. Iindleko zakho zizinto ezifana nerenti, amanzi nombane, igrosari, isikolo sabantwana, amafutha, ipetroli kutsho, i-inshorensi, amakhadi etyala nezinye iindleko. Ungaze ukhangele ukuba uhlawula malini, sebenzisa i-calculator ekwiwebsite yakwaWesBank ukuba uqiniseke. Xa usazi ngqo imali oyichithayo unokwenza uhlolisiso lokuba uyayifikelela na imoto okanye akunjalo. Ibhajethi yemoto yakho imele iquke izinto zilandelayo: izavenge zemoto, i-inshorensi epheleleyo, iindleko zokuyilungisa, imali yamavili namafutha. Nokuba yiphi ibhajethi onayo, masithi umzekelo bhotisa ngamawaka amabini namakhulu amahlanu erandi, sebenzisa isiqingatha ukuhlawula imoto esinye esinye isiqingatha uhlawulo indleko zemoto ezongezelekile ukuba udinga uncedo okanye ufuna ukwazi indlela yokwenza i-budget phulaphula usasazo lweWesBank kwisitishi se-YouTube esithi hashtag WesBank how to.
Ya simpiwe ke ndiphawula ngokwapha umbuzo kuFacebook ovela kuthobani lakhe uthi simpiwe ndisanda kugqiba kuzikroba ndazihlola ukuba ndiyalifanela na ityala ndiyoyika mfundini ukuvela ndifake nje isicelo selinye ityala ndithini
khawucelise Thobani asinguwe wedwa abantu abaninzi basuka babe namanwele xa kuthethwa ngokuba baphinde babe netyala abanye bavele baphinde ekufuneni elinye ityala ngaphandle kokulibazisa ziphe ixesha ukhe uzame ukulungisa ingxelo yakho yamatyala ngaphandle kokuba uphinde ufake elinye esinye isicelo xa uphinda ke ngoku uqhobosha amabhandi ngendlela ozilawula ngayo izimali zakho namatyala kufuneka umane uzijonga ukuba usesempilweni na ngokwezimali ngokujonga ingxelo yakho yezimali rhoqo khumbula unokuzikhuphela ingxelo yamatyala akho kwi-credit bureaus qho ngonyaka usebenzisa inkonzo yesimahla yonga imali hlawula izinto ezincinane ngemali yakho phambi kokuphambi kongene kwamanye amatyala kunzima ukuthenga izinto ezinkulu ezifana nendlu nemoto ngemali ezinkozo yile nto ke kufuneka uqale uzihlole enokuba unamandla na okuhlawula ityala lemoto oyifunayo
simpiwe nangokugqibela esithi yena kudala ndizibuza kuba ukuba nebali elibi ngamatyala le nto kuthiwa blacklisted nokolulekwa ngamatyala ingabe izinto ziyafana khawusincede kule mabinzana
mdange ngombuzo omhle lona kakhulu igama elithi unebala elibi ukwasemzini ke elithi blacklisted iyakhohlisa akukho ncwadi imnyama ekubhalwa kuyo abantu abanebala elibi ematyaleni xa abathengi befaka isicelo setyala size sikhatywe bayabiza inkqubo ngokuba kukuba nebala elibi ematyaleni inyaniso ngokokuba akunjalo xa unetyala nokuba elileliphi indlela ohlawula ngayo nokuba intle okanye imbi ithunyelwa kwi-credit bureau rhoqo ngenyanga ibhanki idlulisela ingxelo ngembali yokuhlawula kwakho ngoko ukuba utsiba intlawulo iza kubonakala kwingxelo yakho yenyanga ize ikuhlisela amanqaku etyala ukuba ufaka isicelo setyala aze umnikezeli wetyala abone indlela ongawuhlawuliyo ngayo amatyala baza kusikhaba isicelo sakho ngenxa nje yembali embi
Simpiwe masibulele kakhulu nguSpike lo Simpiwe kangona thina simbamba sipha epha kwa WesBank ukuqukumbela inkqubo ke nesifundo sesifundileyo namhlanje isifundo sokulawula amatyala esivela pha ku Simpiwe WesBank siyakubalulutho ebomini sathemba ke ukuba ungaqala namhlanje ukuqinisekisa ukuba unengxelo enhle yezimali kuphepha ukuba yinxenye kwezazigidigidi zingawahlawuliyo ukuba ngaba uneminye imibuzo malungana nokulawula amatyala okanye unomnye umbuzo nje ofuna ukuncedwa ngawo nceda uye kwikhasi lethu leFacebook lakwa WesBank okanye usebenzise iTwitter at WesBank itsho ihandle yethu at WesBank ngokuphawula ngokuthi hashtag WesBank how to ungaphoswa ke kwiveke zayo kwinkqubo ethi hashtag WesBank how to njengokuba siyabe sithetha ngezinto omele uzazi xa uyihlawule ngokupheleleyo imoto yakho bakhona abantu umntanconywe kuthiwa you fully paid mtshanam ziintoni na ekufuneka uzazile next week